Janeno malo lwe TV, agero ni hivyo mabere kamora mwana ma intire, mae ningeso machelo, arwa kini machigni. E chendro marangi mamwando kawono wago mbaka kote nrekoda nyamrerwa kachel koda ngima marijetuo. Mewanagi nyamrere ya studio kaindi, kendo dhimi ya wama thoth kote nrengi tijino magitimo, kendo kage konyo jutuo bende. Luangadu ruto chungo, an emarwa kini machigni, amiwe nyamrerwa tulo mwono mwono wachi nyinge, gikamu uoke, igimotimo kaitwa dhebya mbele. Machigni studio.
Ero kamano.
Yeah.
Nyinge gailu wangani Masi Achieng' Omondi. Anya mrero mwuo Kisumu County, Nyando Sub County. E unit milungo ni Tora e kamatie. E Tora unit kamatie ni ari tongi mamag jo community kama dakeno. Kendo atudo jo community gi hospital. Mondo migine gik ma ber mantie hospital ka ng'ato dhi hospital e yore mag ngima. Mani tich matiyo kaka nyamrerwa.
Awinje kocho ni Tora unit.
Yes.
E unit ka, utimi ango maduong.
E unit ka.
Tich mantiere e unit ka muntie Tora ni.
Tich maduong ma watimo e unit ka wan kaka nyamreche. En ni, en kaka wan e gweng wangeyo ni, e gweng waka, wan gi ji marom nade.
Tingundi malo.
E gweng waka wan gi ji marom nade.
Yeah.
To ka wan gi ji marom nade, jomage ma odich gi ngima monego bed ni tudo hospital moloyo. Kaka watimoga gimoro ni household registration once in a year. In household registration ni wang'eyo ni wan gi nyithindo ma johigni abich kadok piny adi, wan gi mine mayach adi, wan gi reproductive age mine mantie higni 15 nyaka 49 adi, wan gi old age 60 and above adi, wan gi nyithindo matindo makoko nyuol adi. Mano sigima watimoga fast kapok wa chako tich mara mara nikech nyaki team mapping fast. Koking'e ni this household nigi miyo mayach, this household nigi under 5, this household nigi joma are over 60. Nikech gin ji duto te madwaro mondo mi otudgi osiptal. Yeah.
Koro registration ni kata ndika mar kwani mag jomo kao ni ukawe kum thulo maromo nade? Kum higa chiel kum?
We watime in 1 month. Watime kum dwe chiel. To pase time kum dwe chiel to di kao ndalo maromo higa chiel. Bang higa ka higa wakao kwan. Yeah.
Mane gimutimo?
Mane gima watimo.
Mondo mi ng'e ni area ma antiere ni endi.
Yeah.
Onego bed ni ji marom kama kama. Mane mine mayach.
Mine mayach, nyithindo mantie bwo higni abich. Jok manie reproductive age ma samoro dwaro family planning. Jok ma are 60 and above ma samoro dwaro routine check-up ka gidhi mondo mi ochekgi kuom tuoche ma gin go mopogore opogore. Yeah.
Mana kapod wantiere kar Tora unit kaindi, alwora mutiye chalo nade?
Alwora mutiye ber nikech en gweng' ma wantie. Ok aneno ka nitie rach e gweng' ma wantie nikech en mondo ibed nyamrerwa, nyaka ibed ng'ama jogweng' ong'eyo. Mondo ibed nyamrerwa, nyaka ibed ng'ama jogweng' o-trust. Mondo ibed nyamrerwa, nyaka ibed ng'ama ka ong'eyo wach jagweng' moro to en ng'ama kano siri.
Nyaki bed jalno makano siri madhoge ok lew lew.
Madhoge ok lew lew. Mane qualification mondo ibed nyamrerwa. Ng'ama dhoge lew lew ok nyal bet nyamrerwa. Nikech nitie siri mang'eny mwayude households ma onego bed ni kano mitudogo mana osiptal.
Kende.
Ok ng'ama chielo. Koro nyaki bed ng'ama jagweng' o-trust kuri kang ni bed nyamrerwa. Machielo nyaki bed ng'ama ng'eyo somo gi ndiko. Nyaki bed ng'ama ng'eyo somo gi ndiko. Eka ang'ni bed nikech information mi bro da household bro note gi notebook ni. Kore ki bro di share kata kapo ni itimo ne jal mane yudo ni referral. Ibro di share gi ja hospital ka e andika gima ne ndiko gimi paro. Yeah.
Manyiso ni ka indi kuro obwe qualifications gina ng'o gini manyaka nyamrerwa ibed godo kibed nyamrerwa ki samoro nitiere ng'ama ng'iyo wa sani. Tupenjeru ni yawa. Tich mar nyamrerwa ni, mondo mi ng'ato yude, nyaka ubed ng'ama ogeni. Mokwongo nyaka ing'e ndiko, nyaka ing'e somo, nyaka ibed jalno makano siri.
Nyaka ibed ng'ano manie alworano.
Alworano.
Yeah. Ok inyal a from nowhere ni biro bet nyamrerwa e gweng' moro.
Kaka sani in e Nyando, ok inyal dhi bedo nyamrerwa Siaya.
No, ok inyal bet nyamrerwa siaya nika jo siaya huko ngei. Ibede nyamrerwa e community majio ngei, kendo jo trusty.
Angen utimo mang'eny mondo mi ukony ngima mag jotuo mantiere gweng'.
Yeah.
Wawach ni jal moro tuo, kata ka kuom ranyisi nyaka otuo kata mana mara yaki niendi, wang'e ni nitiere yedhe mimuonyo kata tuo mar TB, yeah, nitiere yedhe moko mimuonyo. To ibiro yudo kaka ji mang'eny wacho ni jatuo manja biro kaendi no default molal, idhi ti gi nyamrerwa. Ere kaka ukonyo ka?
Kendo magi tije mwatiyo mang'eny kabisa. Nikech ang'eyo ni ng'at mani household namba makama en ng'ane, kendo ang'e status ge. Makapo ni ogona wach ni household namba makama kata ng'ama kama, ang'e ni wawuok e household makama to lal. Dhi bedo na tich mayot nikech ang'e ni adhi e ot makama madhi yude ng'at molal ni. To kapo ni okayude, to jok mani around adhi penjo ni to ng'at ni odhi kama nade. Koro gimomiyo nyaka ang' ti koda nikech ane mane community, ane mang'e ni en e household mane, eh? Ane ma be anyalo dhi manye nikech o trusta maduoge mawuok kode moduoge ya. Yeah.
Mondo mi iti tich machal kamaendi, nyaka bed ni nitie tiegruok moko mikao. Bende itiegou kata be itimonu training?
Osemiwa trainings mang'eny, erokamano Ruth kuom penjono. Trainings wasekadhe mang'eny. Mokuongo trainings mar guidance and counseling mitimo kata ne joma nigi tuo mag kute mag ayaki kata man gi tuoche mag TB osetim. Osetim no nyaka tuo training miluongo ni maternal and child health support. Mae kama oting'o mine mayach gi nyithindo matindo monyuol, newborn. Nikech iyudo ka mama kayach to an ema adhi identify ye as nyamrerwa. Nikech seche madhi household visit, obiro nyisa ni anto samoro incha tiyo gi family planning taweyo to sani koro ang'a mapek. Koro en tija mondo mi apenja ni mipek ni bisedhi e clinic. Mano tija kaka nyamrerwa. Isedhi e clinic nikech ber ka gidhi chako clinic chon nikech nitie yedhe monego bed ni miyogi. Mako chako clinic maleo to samoro ok obi yudo yedhe go te, to gin yedhe mabiro konyo ngimane gi ngima nyathi. Machielo, kaseng'e ni household makama nigi mama mayach, samo nyuol, en tija mondo avisite within 48 hours. Mondo mi avisite within 48 hours, adhi ng'eyo ni to nyathi monyuol ni. Nikech kosebedo discharged hospital, koro duwe community, koro ene lweta. Nyathi ma onyuol ni, be dibed ni en gi danger sign mora mora. Nikech nyathi monyuol samoro ng'adi pende. Pende ni kaka no ng'adi, samoro chwer, samoro timang'o, nyathi ni samoro nigi fever. Magi gik ma ng'iyo seche monyuol nyathi within 48 hours. Mondo wang'e ni to nyathi monyuol ni odhi nade, to mama monyuol ni be dhi nade. Koro mago tije ma watiyo e community.
Awach ni nyathi onyuol.
Yeah.
To in kaka nyamrerwa mane kor gweng'no. Tifwenyo ni nyathini nigi fever kata nigi tuo moro amora. Bende nitiere chik moyieni ma inyalo chako timo ni kata first aid moro kapok uchopo hospital, koso in idhigo mana report?
No. Ok oyieni. Wan tijwa we identify and refer. Ka nitie kes ma ineno kaka sana sana mag newborns, we refer immediately. Kendo wan gi book mar referral ma ndik ni MH100. Wandiko ni nyathini, wa indicate e bugno gik ma shida mineno kaka nyamrerwa mi itimo referral. Ok oyiene nyamrerwa mondo mi othiedhi. Nitie migao mane opuonjowa thieth ma watimo testing mar malaria e community. But newborns, 2 months and below, we don't treat, we refer.
To
immediately.
To 5 months and above?
5 months and above, nitie ma wanyalo treat, nitie mwanyalo refer.
Koro gini magi mwanyalo treat? Mwanyalo thiedho gini magi?
Mwanyalo thiedho kapo ni the household. We have the equipments kaka thermometer. Mwaburu pimo go liet mar dend nyathi. Mwendinge ni nyathi ni kiwango ni mar liet chal nade. Kwa si pimo mwa yudo kain 37.5 and above, manu wange ni en fever. To kawe wayudo ka en below, below to wayudo ni ok en fever, to king'iye kaka nyamrerwa tineno ka nyathini tuo, dhi chuni mondo i-refer. Nikech wan watreat mana man gi fever emwa wat watest malaria. Kwase test malaria kwa yudo ka in positive to watimore nade wachiwo yath
chiwo
yath nikech waseterwa tiegruok makamago mag chiwo yedhe ne treatment watimo e community no seterwa
madebed manyiso ni yedhe gi un kodgi e miechu e ute
yedhe gi nitie migao mamiyowa kendo wan kodgi rapid diagnostic testing kit RDTs be wan go mag pimo malaria wantiere go ma kapo ni dhi household yudo ka nitie nyathi ma kata ok winj maber en jukumu nini nyalo pime ka en gi malaria kata onge go to kapo ni yudo ka en gi malaria you treat ibro ngiyo ka en aina mane mar malaria kich samoro yudo ka en positive to nyathi ni convulse
oriere
ok oyie ni koro mondo idhi mbele gi tiji mar thieth no you refer immediately kich mano koro denje sign
nyathi riere papa ni ngiyo ber masingi nyathi maber mar riere nyathi riere to ineno ni intie gi yom inyalo konye godo tichaki mana imiye mana referral
donge kanyo riere to gima bro ngiyo apimo temperature ni adhi yudo ka liet ni malo to sani waonge wach moro ni ikao nyathi iketo pi mang'ich kata ma warm mondo mi dende i-expose igolo lemleko kuome kisegolo leuni onge kuomi nyathini en nyathi mabedo referred immediately onge saa miketho koro en ng'ama koro nyaka ter mbele mondo odhi okony mbele
utiye gweng'
yes
samoro hospital ni mabor nyathini tire ali marach kaka Nyamrerwa ing'eni ni makoro ini kind nyathini to kod jonyuolne ka koro ikonyo nang'o
ing'eni gima kelo sana sana convulsion en high fever
Gima kelo rieruok kuom nyithindo en liet
liet mar del. Koro dhi chuno mondo mi nyathini wadhi imiye PCM.
Lerane PCM no en ang'o? Ne jano walo ni gibi.
PCM ni en panadol mabiduoko liet mar dende piny. Yeah. Kwase expose, to amie panadol. Mondo duok liet mar dende cha piny makata ka koro bedo referred, nikech samoro hospital bor, to at least liet ni cha odok piny. Ndo mikik nyathi inyre.
Okay.
Yeah.
Wakawe mana matin kama hindi. Janeno mwano ni TV, wanguka ika hindi. Kwa duo ka hindi, to wadhe gombaka kutenre koda. Nyathi, ose yudi katuo, Nyamera nitire kode, hospital bende bor. Winyo ka maso selero maber, nise chego eko, nitire gimune kubelima ni miye, kae tuko kagidhi mbele, githidu nyathi. Wakao mna yu matini kwa duka maa nduwa dhingi nito gini peko mage manyamreru wakade isi chugo yiku maini tije ikuru gwen. Merimena kete kanyendo lunga ni Ruth Uchungo. Machiegni kendo janeno Walulwe TV ageno ni podi kete kaindi kudwa gomba kutenre koda tich mar Nyamrerwa kaachiel koda kaka Nyamrerwa konyo ngima mag jotuo magwa mantiere kor gweng' nyaka gichopi osiptal. Lunga Ruth Uchungo anapoda tayi wan kaindi kod Nyamrerwa mawuok Nyando Sub-County iluongo ni Mercy Omondi. Mercy, mana gik mane waweye godo ni wacho ni ipimo nyathi tineno ka ngimane nitiere hali marach teni miya miya referral kodhi osiptal. Ukangeni ni sama imi nyathi referral ni utiyo gi yore mage mar chiwo referral. Kech wang'eni ni samoro ng'ato ni e kor gweng', koth ochwe, kata piny olil. Gin yore mage mutiyogo mondo mi nyathini kata jalno matuo chopi osiptal mapiyo piyo.
Erokamano Ruth, kae ma kendo samoro pek nitie. Nikech samoro idhi e ot yudo ka nyathi tuo marach monego bed ni ochopo osiptal. To samoro i odni gin joma ok nyal. Gin joma yuto gi ni piny. To eseche go idwa ni mondo chopo hospital. Mae kama koro challenge nitie ma pek mwayudo kaka Nyamreche. Chuni koro mondo idonje ufukuni. Mondo mi many kata japiko manyalo tero nyathini hospital. To idonje ufukuni ng'enyne kaka gidhok machielo walungore ni community health volunteers jomo chiwore. Chudo maber ma Nyamreche yudo onge. Nyamreche okosebedo kichulo maber to community bogeno kuomi samo neni no oneno ngima
dongecho ni en volunteer
yeah. Minso ni ichiwori mar konyo jogweng'. To sami ichiwori ni iyudo ka ei gweng' kucho kuma ji nitie, ji odak e ngima mar dhier. Ng'eny ji odak e ngima mar dhier. Makoro in ma oket wuon ot oketo pachi kaka nyamrerwa ni, chuni ni nyaka imany yore moko mag manyo pesa. Ibed nyamrerwa man gi pesa mondo mi ikony community ni. Kech idwaro ifa ng'ato, samoro piny olil, onge pesa. In tisenyise ni dhi osiptal isendiko ne nyaka referral sheet. Onge yo modhi chopo go unless ni ine michake donjo ofuku ni mondo imany kata japiki piki mondo ter jatuo osiptal. Koro mano samoro miyo waga pek kaka nyamrechi. To koro chuni ni nyaka tem nikech sechiwori ni dwa konyo jo community maria.
Sami miyo ng'ato referral misendiko ne mondo miyo dhi osiptal. Nke simu moro mikonge goyo mbele kucha manyiso ni ng'ato biro kanyo matuo mantiere hali marach koso in kisendiko ne andika gimindiko nyete wea wadhi kamano.
Wan gi tudruok maber gi jogo matiyo osiptal. Kendo wan gi nembni mwanyalo goyo. Ka wan e community kwa yudo ka nitie hali moro marach. Mwanyisgi ni nitie jatuo mwauro. Ene hali marach. Toko referrals tem watimo negi mwago simu. Nitie moko kata ka itimo household visit. Yudo ka nyathi samoro okalo ndalone mar dhi e clinic. Chuno ni nyaki buo gi mama ni mondi yore. Ento koro yore ya ura odhi.
Kende.
Kende ako chuno ni koro nyaki go simo. Mana cases maricho gwe ma chuno ni koro wago simo. Mondo miyo dhi okonyigi. Kagi chopo septa.
Ngato sebedo waka mwonyo kakata mana yath mag TB. Kaya to olal. Olal le lakteche. Ode tieto kodhie. Idhi manye. Indi bi yudo kichopo ti yudo kuhongi. Iti munga nango. Kaka nyamrerwa.
Magi kuone ma samoro kelo pek. Nikechi yudo ka jatuo ni olal. Simbe be samoro contact
ne mano
weyo be koro oseloro. Koro kado kelo nwaga pek. Nikech in kaka nyamrerwa moseketo ngima joge e chunyi.
Yeah.
Iwinjo malit ni jalni. Kako selal ni odhi inyore.
Yeah.
Odhi inyore. Tukoro adhi yude kanyi. En mana ni wan gi riwruok mag nyamrechi. Koro jitudore. Watudore yore mopogore opogore kata kapo ni wendo moro donje gweng to wendo ni neno ka ngima ne ok ber. Cases bilago be wa identify. Kech samora biro limi. Samora ugo kamora asa default ta biro limi.
Yeah.
Koro nyamrero mani area na kwa dhiti mawazo visit to dhine neno ka samora jal mani odi okenga nga mantie pile.
Tutu bedo tuu kingie.
Okwa dhi deal managi job mwa yudoga pile ni odini kadhi kakaruth to ruth kende ma yudogi joge. Ayudo mo ngat moro manyien koro okadwa neno. Dicho na mono mi ngat manyien meo chako donjo ni. Be monda ne.
Ento kuru ye dati mwone nangu. Icha kona angu ni kiche ningamba nye matemi kia history ni mora mora ma intire godo onge.
Ruth wanijamo tia gore. Wajoma riek ma wangeyo kako uweyo gijotu ma wadhi wawinjire.
Yeah.
Oseteru wa tia gore kumangeny mar kako wanyalu uweyo gijotu kako wanyao gi. Masa moro gimano dare kuchojo. Samoro beneke yudoto bekoro netin. Tuwa hoye modhiyo disclose.
Mwachni.
Gima miyo hen kanyo. Manobo se konya. Wendo jo mo default mangeny. O default kumane ndiye to daro biro dak gi relative. Tukuru gi woyo gi ocho mama timo kaka nyamrichi. Miyo bet machunye chak gonya remo doge ya. Default ingi nyalo yudo ni osiptal. Ngato oko default. Magibe wa identify ozolka. Oko default osiptal. Date mwende ikine odhi. Odhi ukao yath kama kawaida. Yath ni odhi kano.
Okomuony.
Magibe wase identify mwe yudo mwe uweo gi. Yudo ka ngato kano. Box kata chel maduong mare yath.
Okomuony.
To siptal kucho.
Odhi maber.
Maber kabisa. Magi tich manyamreru atiyo kendo gi yudo. Gimakurang ni fwindi ni ngani ok dhi maber. Chal mo default. Gimane okineka dhi maber.
Gimane okineka.
To clinic to dhi pile ukao yath. Koro mae be chuni ni nyaki uo ni ngani. Ako ni kawaya chokwa ni kangi mani lima be. Manu tich manyaka nyamarero ati mangi. Wase yudo defaulters machalo kama go be mange. Mwakoy.
Ano ka tich muti mwani hindi. Udaro chunyi mbolore. Udaro jalno. Mantire gisiniani. Udaro ngatno. Mwaya uchunye. Kendo ohore. Mwano miyo konye. Uganda. Gene. Ber mage. Matich manyamarero nusikele. Lini kiti gimani.
Ber ma bedo nyamrerwa osekelo na nikech amor ni odiochieng' kodiochieng' nitie ngima joma konyo. Nitie lives moko ma save odiochieng' kodiochieng'. En gima maber, en gima ber kapo ni niyudo ka ng'ato tuo ni down to ng'ani wa malo wuotho
nikech
ibedo proud kaka nyamrerwa. Kendo e community kuonde ma wantie sani ka inyalo winjo kaka un jok ma golo weche mag lendo. Thoe mag nyithindo matindo sani odok piny kabisa. Mine ma ka samoro ka mama onyuol to tho, mago dok piny nikech mago nwa se clear mo ng'e ni mama mayach odhi e clinic. Nyathi monyuol itimo ne clinic. Nyathi bedo dhi e clinic for 5 years. Mago wa lando kendo iyudo ka thoe bilago dok piny. Koro iyudo ka in e gweng' maber ma ji ngima.
Amor.
Amor kaka nyamrerwa nikech tija matiyo kelo matunda. Iyudo ka in e gweng' ma ji ngima, iyudo ka in kama ber malich. Koro e migepe ma samoro donjo mondo mi otieg nyamreche, gitiego nyamreche maber. To samoro bang' tiegino, igeno ni migao modonjo motiela ni to wang' ni dhi keta e kamoro maber.
Odhi keta oreya moro machielo.
Odhi keta ong'ala moro machielo ma at least adhi bede gi gimoro ofuku ma kata ka adhi e hosol moro. Iyudo ka jomoko samoro denyo kaka nonindo. Ere kaka idwa chako gine ni chiem maber.
To kata gimoro chamo ne mungi.
Gimo dwa chamo ne mungi.
Mane makela pinyin to koro. Ka idhi e ot ma mama gi baba nitie gi nyithindo, samoro baba matuo kata mama matuo, achiel kuom jomanyo gi endi matuo, to inyisogi ni gichiem maber, to gima gicham ni bende onge. Kaka nyamrerwa kata riwruok ma untiere godo, be nitie kuchipin kata mumiye nyamogo moro, koso ukase mano chiem maber?
Ma koro tek, ng'eni iyudo ka ng'ato ni e ot, odenyo, odwaro chiemo, otuo, to ma samoro iyudo ka samoro tuo neni, ng'eny ne okel nikech kech. En samoro ng'ama muonyo yath to gimo cham maber. Koro wan kaka nyamreche wan gi riwruoge mopogore opogore. E riwruoge wa gi wan gi pes mwakano matin. To ok wakan ni mondo wakony go community. Wakano gi at least ni ka in nyamrerwa tibedo ng'ama stable.
Financially.
Nikech migepe mang'eny to pok oikore mar chulo.
Yes.
Koro wan kaka wan gi matin matin mwaketo, wan joma oikore mar pur, wapuro, wan gi chiemo. Kendo wa make sure ni each and every nyamrerwa nigi kitchen garden. In galo den.
Ok in dhako mafwadhre.
Nyamrerwa kubedi nga mafwadhre. Kifwadhre, ibedo role model to the community.
Yeah.
Kinyiso ibi a community, nyisa ni, orundu nini ber, kete alot.
Yeah.
Inyiso edo inti yonge.
Maiso ni nyaka inibungi ibedo kode mundi
nyaki inyisi ranyisi mabere. Ibedo role model, ibedo jare ngat machiwa ranyisi mabere koro gweng. Idwa di nyiso ngata ni. Adwa ni dala nini ubed maler, ibedo bunge gi nikech suna nge. Mando idren pige gi mando nikech wan kaka wan nyando, ping, gudore mange. Ine mikuangi temo mando dala ni, makata kwa
kwa kwa kubire, nero kapo grup.
Okinyis ngata ni kuncho, to indi yonge ya ha.
Yonge isho.
Nyamrero en role model.
Janeno mwalo do TV, agero ni pode iwinjo tich manyambero ati yekuru gweng. Kata kamano uchopo sa makoro, nyaka penje nito gini pek mage, mikade kaka nyamrerwa. Isi uwe ber, miwacho ni ber, onge gima ber ni yaka ni ngato uchumu malo ginyingi. Gini pek mage mikade?
Ruth, watimo tije mangeny kaka nyamreche. Iwinjo kasi chako, akwano ni gimangeny, akwano ni gimangeny. Itimo default tracing, ilimo newborn, pregnant mothers gini elueti, overage 60 and above, ine mingiyo gini to beni bie clinic, itimango 15 and 249 years gingiyo ni to nyithindo matindo gi kaka sani wanigi underage pregnancies mangeny ya community. Kuro 15 to 49 gi, wapunjo gimondo gibiyo family planning. The best method maber gidend ngato. Koro magi e tije mwatimo te. To pek mo wan go. Pesa to onge. Chudo onge. Onge migao mara mara mose wuok oko ni wadwa chulo nyamreche. Profesa marwa ma Kisumu County Prof Anyang' Nyong'o ne oketo wa program moro ni every month oyud 2,500. 2,500 ni ibro rite over 6 months. Pokinene. Nyamrerwa tije ma nyamrerwa tiyo ng'eny ma iwinjo masenyisi ni samoro idhi household iyudo ka ng'ato denyo. Ng'eni bo chipin kaka nyamrerwa ni pesa ni chudo moro to onge. Koro, wakwayo ni kaber. To migepe wuok oko mondo okonyam reche. Dakteche manie kor gweng' itiyo tich matek. E chudo to tin.
Ang'eyo ni Nyasaye biro loso mano endo kaka piny medo sudo nyaka gik moko bende lokore. Wuok mana ka chieng' moro achiel be ngima biro lokore kaluwore gi tich ma wi utimo gi tichno endo mang'uon. Wach ni mogik, kita neno kakoro sa maewa wang'wa.
Okay.
Wach ni mogik wadang' iwe godo jokanyanam.
Jokanyanam, ago erokamano to akwayo mondo ng'e ni nyamreche manie kor gweng' tiyo tich matek kendo mondo wamigi tich mayot. Wiye ok bi wil ma kagone prof marwa. Profesa Nyang'nyong'o ero kamano nikech ogolwa from nowhere to somewhere. Pod wakwaya kwaya ni kaber. To nitie polisi mane gitero e bunge mondo ng'ad ni nyamrero obed community health worker, not a community health volunteer. Koro wabed jok ma nie tich. Wakwayo ni kaber to mano mondo mi otimre. Nyamreche wetena, wadhi uru mbele gi tich, kata obedo ni chudo to tin, wadhi uru mbele gi tich. Gik mwatimo ok bedi kanono. Chieng' moro achiel Nyasaye biro timo wamalo.
Ero kamano. Mana gi kadho masino endo, gik magitiyo, tich magitimo ok bedi kanono. Chieng' moro achiel nyaka gibed gi lokruok kit ngimagi kaluwore koda kaka gikonyo jogo modak e kor gweng'. Mae makela giko mar chenro niendi mar ngima mwandu. Oriti masani, Luma Ruth Ochungo, watudre kodi kendo ngeso manyien.